Ke manta ke phirimana ibhola lethu le kena ka ra motso hao ka 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 mo lentse mo themotle ke a tsepa re tloja mona thapetsa sindla ka jeno ska le bala nane le na kila hawa silaka le ba itiba lentse mona asibaka ke baka le wena sa sindla ka jeno fela jwa mo themotle tso tsona pele ka yona ibhola lethu tlasa tata la radudu bisimba ka jeno taba dingatanga ta fela re tlo tintsana tsiya mo themotle tsiba mo themotle bona beke fitileng kula ghetwa tsiba padi sa khwedi le mokwetlisi wa khwedi Hawsha mona tsona le ka ban khama pilat ya sebetsang ka thata hulufela hlopeng sa amakhosi khetjuri bese papadi sa khwedi le mkutsi wa hai Solinas mthemotle bana bana ba sebetsang ka thata Kaizer Chiefs ka ona mututu iudimo la isikutu ba felonga na beke impa bana ba bidio bua ka bona ba sebetsa ka thata ka mihla le matsatsi ha tshepe khama pilat o tla tswela pile le mkutsi wa re Kaizer Chiefs the mountain of Molotov khotso le khutso le thabo e beteng kana go tsohle ba tshepe ba Kaizer Chiefs Baemi, balebeletse tsetletsa. Mthebotle banyana banyana, ba tswile ka magalo, ba ile ka manka Santiago Chile, ba lo itukisetsa Afcon e tlatela go dinye tlanya purungwana. Go pula hore hlopa sena sa banyana banyana mthebotle ba batla ho hapa Afcon ka tsohle tseo bana le tsona. Ba kile ba mogala kgang ka magetlo a mabedi ba hlola di finaleng. Nigeria, Ghana, Cameroon, Equatorial Guinea, di ba emetse. Le bona ba tswile ba lo itukisa hore tournament ena Munua, e hapu ke bona he banyana banyana ha tshepe batla sebetsa fela jwalo a se bona fela bolong ya banna ho fela jwalo ba fana le bona ba o group D le Nigeria e Libya le Seychelles ba fela ba ke mthe mthe ba tlo kopana le sehlekehleke sa Seychelles FNB stadium ha re mo lo ba tsietsa ba hloka ntla tse ngatangata fela be ke tlanka la bedi happy happy ba tla kopana Seychelles ha bo yona kwana ka man ka Victoria mthe mthe hlopa sentsa ba fana fana ba tsi ba le bona hore Afcon e bohloka jwang bolong ya rona ya Africa Borwa ka mehla le matsatsi re tlamile ba fana ba fana ha ba para ba tsietse e bile le bona ba apale ba happy ba tsa bona tournament ya engine champ of champs in the tournament with my fellow ngana beke so passar na la pemuna sa babanyane ile SuperSport United ba pile tournament deal se tlo bua ka sona sa tsaka tseno se ama tournament ba with bua ka tsatsila ka tseno ke motho ya bapetse mo rena ke mang o tla bona ha se khutla mona la hla mfofu o tsebana o tlo tsala e bien so tlo tsebana mo with waka ke mang bu siu ba ka tseno ke o tap
special qualities
Ijwalo ntira mothebotle bosimba ka jeno miti akauti kya mosheba kya monyemotsa ke to mosheba ape ape Bibo 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 Thandani Ntshumayelo dumela
le dumela ntate mthetho kae
re monate utle ka kwano to tshakela
eh
re thabile hape bona hore kwenne hape ape kya o bona empa mkhabanya no ntse ulting ya bona
eh ha
o tla go lukise
eh ha no
asimo he Thandani Ntshumayelo tournament ya engine we bone
eh
o kila ba pala ho yona a go re tswetse na e bohloka ka tournament e
tournament e ke ba petse I think na ke le academy go SuperSport ke la ba midfielder tournament na go le ke ba pala mole
ka le mo sefeng
a ke sa o pula feela mara na go ke bona 17 le 17
ka 19 halala
eh ke la ba pala I think if I were to like lona ya prepare like ke le lo ya o ga o fitla go we expect you engwa fitla go PSL I think ke tournament e right itse bontsang ho tsala mnyane re ho ya kae
Thandani Ntshumayelo ke mo ri ba tse hlang Free State ba para bolo e kotse ha holo fela as a midfielder ka mila dule a kwenne kana go tsohla ha re tlo taba tsa ka ofena o hla kae ke mang o ka le bola nini Thandani o tswala kae
ene ke le bitsola ka ke Thandani Ntshumayelo ke tswa Heilbron ko Pretoria
Free State
ke holetse mono and then ka tsama ka SuperSport Academy that's when ke latswela pele ka dlala bolo and then ka go London Pirates
ke ma motho o boneng hore ka rona le bogodi ba ba pala bolo
ene ke o planela di trial Mandla Mazibuko, sala ka ditraleng tsa School of Excellence.
Oh, shoes.
Eh, a ke fitla mo le ba re no ba sanka di player because ba batla di bazare no what. A re mara o tla organize di trial for na, o tla mplela o tla phone ntate wa ka ke di trialing di tloba di trial tsa SuperSport. So ka di trialing le ntate wa ka Bethlehem. I think out of maybe 500 players ke ba ba ka khatana ke le one Bethlehem. So that's when ke la qala ka academy ya SuperSport.
Tshusumetso ha o ya bola maoto ne hla kae lapeng sekolong majiteng ka pa family mhlomong bo rangwane bo malume.
Ai family next. Family nga. Ai family next.
O celebrity ya family.
Eh. No family nga. Ke ene ke o pula ntalo ka like una sna. Ntalo ka biki muthwa ke muthwa buka phehlile.
Oh.
Ya phehlile. Phehlile. So jwana le nna na batlile
re ka. Ke batho ba bofetse ba phehlile dibuka.